Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka, waphendukelwa idlozi, akukho okulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kobaba dokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House, 30 Albert Street, eThekwini. Noma usishayele ku 082-459-1816. Phuthuma namhlanje kuba udokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali.
Siyabingelela ubingelela baba udokotela babo esizwe bawujabulela umfana nje mohlo ngathi uyikhehla lomlungu umzulu amancinci. Namhlanje kulesibili sithatha usuku lolesibili ukuthi sike sinikezele abelaphendabuka abadala abancane abasha ngokuhlukahlukana kwabo kwesithi ake bafike bazosazi ukuthi ey'kodlweni zabo yini laba abahle abayenzayo lapho. Umuntu odinga bona ubathola kanjani? And bazosizala ngani abantu? Babudokotela Pedi kulona iNedbank House Buildings ise 19th floor la Shuthele Khona studio number 1 Edacrom. Babudokotela uthi namhlanje ngiphethe ikhehle dali ikhehle lingagugi. Baba ubingelela.
Baba ngiyabingelela ubingelela idoctor ikhehle lingagugi uvuke emalibeni bethi ufile kanti khona sabhunga namathonga isihlahle sikhulu sakobhovungane sophumula amatshitshi namajongoze isishaya mhlahle emoyeni taba ikhala amanzi ndaba idide omndeni.
Kulo ake singenelanga. TikTok bakuthola kanjani abantu?
Laphana baba ku TikTok ngu-Dr. Kehla Elingagogi.
Dr. Kehla Elingagogi.
Elingagogi, yeah.
Gogi 1 noma Gogi 2?
Ilona Lota nje.
Oh, Ilona
Lota nje.
Okay, okay. Instagram, uba.
Laphana Elingagogi. Mawuzoshaya nje Elingagogi noma uthi Dr. Elingagogi. Ngizobe sengiyavela mina kuphela u-Dr. Elingagogi lapha.
Elingagogi, okay.
Na uzofika uyibona
tayo. Ku-Facebook ukhona?
Ngikhona baba.
Ubizwa ngoba
Dr. Kehla Elingagogi futhi ku Facebook.
Okay.
Yeah.
Ku YouTube ukacaba ungena ke na YouTube.
Kanjalo futhi u Dr. Kehla Elingagogi.
Okay.
Uzofela nje leli Kehla Elingagogi.
Ngokusho ukuthi kuma socials sisingathembe ukuthi uma kuno TikTok ngiyakuthola.
Yes.
Ukhona ina ku WhatsApp ngakuthola mangifuna ukukhuluma na WhatsApp.
Konjalo baba inombolo lezi ziya WhatsApp.
Ziya WhatsApp.
Yeah.
No, zibaleka kakhulu, sibaleka kakhulu ngoba kuyisikhathi. Kuyisikhathi ukuthi sibe ku-social media sitholala kuyonke indawo ngoba lesa sikhathi ufuna sazi sesidlulile futhi ngeke sisabuye leso ukuthi inyanga uhamba uyihokela nje njengenja phansi
wasendula.
Ngizobe ngifuna singena kancane noma singeza ukukhuluma namhlanje ngento eyiningi ngoba bengifuna ke sigxile kakhulu azu ma-socials ukuthi utholakala kanjani abantu bangabe grocery dependent ukuthi njalo futhi bangene channel babudokotela bazi ukuthi bebengena ku-YouTube bazokuthola yonke indaba bazokuthola. Akuyibuke lento yesibongo ithini kwena lento yesibongo nenkinga ezikhona ezibhekene nabantu esibongweni?
Inzima kakhulu baba indaba yesibongo inqinamba enkulu kubantu esiphila nabo ezweni ngoba uyazi abantu baba izinto zabo kunomuntu olokhe ahlupheka lento enhlupheko isuka kubantu abadala bakubo kanti indaba isesibongweni. Uyazi kuyenzeka ukuthi kusuka umuntu akwelengizwe eqashelwe kuyolusa inkomo afike lapha abe yilunga lomndeni. Mayiba yilunga lomndeni egcine ebeze isibongo sakulomndeni enzelwa amasiko kulomndeni azathola abantwana azathola isite kuze kuphembeke into insila yakhe laphana. Manje lento mayikhula abantu abazalwayo abazalo yena nabazukulu bakhe bakhula abanalo ulwazi lokuthi lo muntu wala ekhaya akusiwa la ekhaya wayifike ngokuzosebenza ngokuzolusa inkomo kwase engena ngaphansi kwalesi sibongo. That's why into emayelana naye inenhlupheko phakathi. Kunabantu abaphila ngaphansi kwalo ngcindezi okumanje bayahlupheka ikati lelezi.
Yazi ngicocela ungayingeni lento oyishoyo ngoba nginomuntu namhlanje awungezi ukuthi ngithini. Uma wakhe useshadile.
Yes.
Wamthatha naye ngokuthi usemncane wakhulela phansi kwalo baba. Mase ubhasha esikoleni washayela yonke into ngesibongo sala ekushada khona uma wakhe. Kodwa yena ebezala kwenye indawo.
Ingozi enkulu leyabantu abangena.
Umama wakhe usemfaka ngaphansi kwalesibongo lesi.
Nantso ke ingozi enkulu ehluphekisa abantu abasha isikhathi esiningi. Umuntu omusha umthole sengene idakamezweni, umthola njalo uyagwazwa, njalo wenza izinto ezibheke eceleni eziphambene, uyingane esize kuthiwa ihlongandlebe. Kanti manje ushayisana nedalwa, ushayisana nedalwa, ayihlangani nhlobo.
Lingcono ivezandlebe, linegama, ungcono umlanjwana, unegama, lingcono ilongwe linegama. Lo akanagama lo.
Lo seyinhlupho emphakathini.
Akanasithebe even edlozini.
Ungeniyaphuma ejele. Khangayolala esigangeni kungonakele lutho. kuze kuthiwa hayi unabadala unehlozi kufaneka yothwasa kanti nje uphethe umsangano angawazi ukuthi inhlobo nomsangano kwabazali bakhe ngenxa yobudedengu kanti indaba isesibongweni.
Noma ngeke ngingene kakhulu ngoba unesizathu ukuthi usho kanjalo kodwa kunomuntu kade bedlala omacashelana ezingane sino 14, 15, 16 konakala kwakhona eqhuzo kaye lafihlwa ngidlaso. Manje umuntwana lo ufuna ukuthi ubani ubaba? Kuyesatsha ukushika ukuthi ubaba wakho umalume wakho.
Nana lento baba yasemakhaya ukuthi abazali bengabe nakho kunganaki. Khona lento ekuthiwa inkanuko baba, kuneyingane ezikhuliswa ngenye indlela. Kufuna ukuyibheke umdlalo odlalwa ezingane ukuthi uma zidlala idlala nhloboni. Akukhona iphutha elizokwenza ngoba uma wengane unokwenza into ngoba vele ukwazi ukuhlanganisa wrong no right. Kakhulukazi ngesikhathi semasigcozi yonke lento le noma usakwi teenage stage. Awukwazi ukuhlanganisa izinto eziningi ukuthi lento engiyenzayo engazothi ayihambisani nokwedlozi noma ngokosiko ngoba usungakabi nolwazi olunzulu mayelana nemvelaphi noma nenosiko lwakini. Ugcine manje umbatha nodadewenu. Uma umbatha nodadewenu kuhlalisiso baba. Iphuthe elikhulu abanye bashamanza amponjwana mase belahlekelwe imizwa ngenxa yokudakwa bephuza bonke lobutshwala baphuzayo agcine manje belalala ndawonye kuhlalisiso lesiso siyobhixwa ngomunye umuntu angaphandle kanti ingane yalapha egcekene ihlupheke lengane isifuna isikola ibafuna abantu ayifuna ukuthini kanti inkingi sesibongweni
ikhona into ayisiza ngayo lo muntu
kakhulu baba. Leli khehle lingagogi lavuka lavukela ukuphilisa abantu abampofu nabacebileyo.
Yeah. Uyayibona lento okuhlaza komndeni?
Eh. Ah, buthi indaba okuhlaza komndeni into ekhona kakhulu emzini eminingi. Njengoba ikhona emzini eminingi, inkinga basibonde sisibane seminyama. Siyakhanya, inkinga bayitshela ukuthi kukhanya isibane semhlophe, okanye kukhanya isibane siyelo sezidalo. Kanti khanya isibane seminyama. Ingakho umndeni uhlakazeka. Sikhanyiswa yini lesi sibane seminyama? Sikhanyiswa ke ilamakhehla. Uthole laba bantu bewe obhoti. Bangazwana. Okanye omunye wagana, omunye wangagana, omunye wamonaselo omunye. Lo manje uyinyanga mhlambe akasiyinyanga qiniso noma uyinyanga mbombolo. Umuntu othanda imithi kakhulu. Uma ethanda imithi kanti uphehlela umfo wabo. Mayiphehlela umfo wabo badlule laba bantu sebebadala emhlabeni bashanana ngezulu bacekelana phansi lento ma iphembeka sekukhandeka isidleke esiyohluphekisa isizukulwane esizayo ukuthi omkhulu bakho babephehlela namanzi amnyama kuhlakazeke umndeni osaphila osadla nhlamvana kanti labantu bahlakazeke bebodwa bese thongeni bahlakazeka badlule emhlabeni vele bengazwani noma sebephila ngokamoya vele ababhekani mabehlangana kuleli khaya kuhlanganiswa idwala kuthiwa kwenziwa inkonzo yezibani kwenziwa bayangeniswa abantu abadala kanti inhlambuluka yenziwe abageziwe futhi laba bantu kuhlanganiswa izitha makuhlanganiswa izitha iyashala into okukhandeka enye atomic bomb ezobhoma lo mndeni uhlakazeke maqembu qembu.
Yeah. Yini umuntu othi emndenini wabo bahlakazeka ofuna ufika iphethe kuwena ezothatha usizo?
Ukuhlola kuqala baba.
Ukuhlola.
Ukuhlola kuqala. Ake sibhule. Ake sihlole. Lento mhlahlo baba ke ngithi ukuthinta ncane mbejane la emhlahlweni. La emhlahlweni nasekuhloleni kuhlukene. Ma uthi masisha umhlahlo. Kabiza baba ukusha umhlahlo kakhulu. Noma nyenge kudalule la ukuthi kuyimali kodwa kuyabiza kakhulu kufuna ukuthi ukujemele mhlambe unless makukuthi indoda esebenza kanzima ungakwazi ukuthi kushale umhlahlo umhlahlo ngokukhulu kusheshe kodwa isikhathi esiningi siyahlola uma ufuna sha umhlahlo manje usufuna ngutshele ID number usufuna ngutshele isikhathi ufuna ngutshele nomuntu ebegqokeni mebamba imonto bebamba kumotoni behoba namagama abona ayibona umhlahlo lo baba uma ufuna in details umhlahlo lo uma ufuna sihlole sikutholele ukuthi ke ngabe imvelaphi yakho imi kanjani ungabe ikusasa lakho limi kanjani yilipi talent oliphiwe ngoba iyahluphekisa lento ukuthi ufocus entweni engeyona oyiphiwe njengomuntu ofana akhetha ama streams mefaya grade 10 ukhetha isifo science kanti akaphiwe zosasa ezo science mhlawumbe uphiwe ka drama iliyo yonke lento efaneke sihlaziye empilweni zabantu umuntu azi ukuthi mina ngiphiwe ukuba umculo wehip hop ngiphi ukuba umculo wamasikandi kanezohamba ngokwejourney yakhe ukuze impili iye phambili
kunabantu abazokuzola okade ukhuluma nabo athi babudokotela umfana wakho kade ubumthume kumina yini. Iyiphi inamba abazokuthola kuyona noma uthi abakuthindela kuma-social media
ngikwazi. Zikhona inombolo ku-social media kepha ngingasidlulisa u-064-788-1787 kuze kuyongenele ethi 069-570-5730. Dr. Kehle lingagugi. Aligugulele iKehle.
Baba, sibonga kakhulu bobungaba budokotela babesizibo jabule umfana omhle njengakehle lomlungu. Siyabonga.
Nansi indaba okufanele uyizwe. Ukhamba lwemali kufanele ulithole. Wena othi uyahlupheka waphendukelwa idlozi, akukho okulungayo kuwe. Impilo yakho imile. Ukhamba lwemali silakhele wena. Lungakwenzela izimanga, kuqashuke amafindo eminyaka. Ukhamba lwemali. Khuluma kulo, ucele konke okufunayo kwenzeke namuhla. Sivakashele namhlanje esigodlweni kobaba udokotela. Sikwazi ukuthi sikusize. Siyatholakala eNedbank House, 30 Albert Street, eThekwini. Noma usishayele ku 0825491816. Phuthuma namhlanje ngoba udokotela usitholele olwakho ukhamba lwemali.